aukati ana ētahi rori I te nui o ngā whakawhiua tāwhiri mātea me te heke hoki o te ua. Ko tētahi o aua aukatinga rori, kei te huarahi matua I wāinga nui I te taone o Ahuriri me Taupō. Nā te kino o te huarere me te kaha o te waipuke I whakarerea iho te kura Māori o Hukarere.
Well, we're just monitoring. We've actually evacuated the places. There's nothing we can do. We can't pump water out. It's just too much. The damage that has been done is already there.
Ai whakarerea hoki tētahi wāhi noho puni e pātata ana ki te kura o Hukarere.